ezandleni zenu kunama envelopes. Ngiyayicela i-envelope oyiphethe namhlanje uyiphakamisele phezulu. The main aim about this envelope ukuthi wena yiba nomhlangano noNkulunkulu and begin to say something to the Lord. As I'm praying right now, ngizothandaza. Uma ngithi amen, you'll sit down and put your seat. Ngidingi lutho, uma ungenayo awunayo. But yiloyo naloyo unelungelo lokuzoguqa kwi-altari kaNkulunkulu. To tell God anything esenhlizweni. Lalela uNkulunkulu engimthandazile uyayazi inhliziyo yakho. The God that I serve uyakwazi ukufisa kwenhliziyo yakho. uNkulunkulu engimthandazile uNkulunkulu olalelayo. Uyakwazi okungaphakathi kuwe nokufisayo. Uyakwazi ukulangazelela nokufisa kwenhliziyo. The God that I serve is the God who do not fail anybody. Owenza exactly lokho akakhulumile. Kungithandazo wami namuhla kuthi allow God to interpret in your life. Allow God to speak big things in your life. Dedela uNkulunkulu axoxe nawe. Dedela uNkulunkulu aminister in your life. Allow God ahlale phekwe impilo yakho. Raise up your hands. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu. Wasan Nazareth, Father, I pray in the mighty name of Jesus Christ. Wasan Nazareth, let your power and your grace, your anointing, Lord, mayahlele kubantwana bakho right now. Makwahlele amandla right now in the mighty name of Jesus Christ. Wasan Nazareth, ngiyamyalo uSathane akanaso isabelo. You quickly put your seat and come forward. Whether you have money or not, but come forth on stage and you kneel down and pray.